Unataka kwenda interview, date ama baby shower? Usihofu tena. Trapsa Cuts wapo kwa ajili yako. Njoo uchonge nywele zako na upendeze. Every hairstyle speak your mind. Kuwasiliana na Trapsa Cuts wapigie simu kwa nambari 0704917130 ama kupitia ukurasa wa Facebook at Lexi Trapsa. Trapsa Cuts, bei poa, muonekano fiti.